wada dhiga nuglaada oo dhawaaqa amba haya wada dhiga nuglaada oo dabadi horumarka inuu dhalaalaye
Dibu disa, dalkine, dibu disa, dalkine, vera, bulkine. Dakalina, kena o, disa disa, dalkine, dibu disa.